Kaore he mahi nui atu I te mahi I te tai tokerau I tēnei wā I ngā mahi whakatikatika I te huarahi matua e haere ana mā te whārua o Mangamuka. Tata ki te rua tau, taua huarahi kei te tonga o Kaitaia, te kaumātoru kiromita te roa e noho katiana. Aha, kei te haere tonu ngā mahi nui I tēnei wā nei, e tūwhera anō ai tēnei huarahi nei hei mua atu I te krihimete. Anei rā te pūrongo a Harata Brown.
This is a finished product of what we're trying to achieve on all the other slips here.
He piko me he tani wha te mahi.
We are currently around 35 slips we've been working on. We've got a lot of progress done over the last 8 months. Weather permitting, it's allowed us to do a lot more works on the maunga without being shut down with our tarps.
Ai, me pōturi te haere ia mātou e taki nei tēnei o ngā rori e hanga tonu nei e ngā kaimahi tēnei o ngā wā. Nō te akuhata o te tau 2022 ka kapia nō tēnei rori.
We've got 35 slips all through the corridor. It's a 13 kilometre corridor through here. And of those 35, we've got 15 really critical slips. And what I mean by critical is that the road could completely slip out, and that would be years for us to recover.
Kei ko atu I te whiti te kaupai heneti o ngā kaimahi ki roto I ngā pai maunga o maunga taniwha nei, he Māori.
On the bend there, there's one spot that probably only about 3 people can go to.
My dad is also up here. He is a traffic control by day and a minister by night. My husband's also up here. He is helping with the drainage, and it's just meant that because I whakapapa tū here, I'm a mahino whānau from Te Pātū.
These days you're the uncle, the papa, the psychiatrist, you're the everything, you know. It's all whānau here, so it's all good. You know, I've been away and come back and brought a lot of experiences back from overseas, and you know, I'm happy to share that knowledge with whoever.
Kei runga tonu I tērā huarahi ki te mahitahi, nē, ko mōhio ke tāua ngā hitoria o te krauna me te iwi Māori, ko te tuitui.
Oh yeah, the whole moment is moving.
Mo te tūpono ka tūwhera te rori matua nei a te wā o te krihimete. Harata Brown, te karere.